ndabizi byose ngende babwira je ndashobora kushira hibagi ubunyenye kashira hibagi kada bahanga pe muri leta none sizaje ngo nababwira gacankereya bayi mweze kuyigira hariho politike doro finasema reka ngende fatiye ni muri abandi yanje ndaya kwale Nchenge na mgire beru be Itiro finasa Ya mahera Gatwa Amba sobe Mugao Ejuka sangu munafisi deni Gimiri aliji gihumbi Yose yabwe mwurile eta Atemba gaye Aho mde ligenda mwuto Sige mwuto sa kitemba gaye Wabugiru chiti wazetu kwa nwere wa mga
Nuko na wanye kindo ngozi zose zirikurugo rugamba gumasi Yitubu keni Nanje nisinge ko tuzogwana ibanga ryanje ntaje nzobabwira. Mose mwasanze bya bihara nabigize ibipapuro niho muzovyemera. Niho muzokora ko niko dagwa. Ivyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro. Hasigaye hakomeye yabe n'igihugu. Yajane muri banki ya kirikare bashe. Yajane mu banki kare. Koko Mose ni saha ntawo muzi. Umunsi nisa hariho avuga ngo barafisa amantene ngo muri berube ngo baza barabibira kabanga uwo munsi uzokoroka nk'igisuma wagiye ku isoko uzotaha muhira usagira ihera n'ibipapuro muce ngaho muce ku rugamba ko bugwanya ubutunzi bw'igihugu muce mucane iki ni iki ari mwe mu byonona
Eka nanone subire ndabaramutse nanabahene kaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane muri kano kanya tugiye kubashikiriza amakuru yihuta cane murazi ko mu misi heze umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndayishimiye Varisito yavuze ko hari abantu bivye amafaranga bakayagegeza mu mazu yabo president ndayishimiye yavuze ko hari ubwo abo bantu buzoca bagasanga ayo mahera yahindutse ibipapuro president ndayishimiye yoba ariko araca marenga ko ivyo yavuze agiye kubishira mu ngiro hoba agiye gukogwa inote nshasha kugira komeshe abo yavuze bivye amafaranga bakanyegeza mu mazu yabo mukuru w'igihugu cy'u Burundi ndayishimiye Varisito agabisha ko hashobora gukogwa inote nshasha kugira komeshe abanyegeje mu mazu yabo amafaranga bivye Murano makuru turaza kubigaruka ko mu buryo buramvuye muyandi makuru ndibuze kukubwira mu ntara ya Makamba abatunze amapikipiki mu makomine yavugizwe na Nyanzarake baridogera barongoye igipolisi muri ayo makomine turaza kubabwira amanyanga kogwa nabo bapolisi n'igituma abo banyagihugu bidogera igipolisi turaza gusimbira muri rugombo igaruka ry'ingwara yakorera Abantu babiri bamaze gupfa hamwe n'abandi 25 barwaye nivyo bitigira bimaze kwandikwa n'abarwaye ikiza korera mu kiringo kidashika n'indwi imwe gusa mu gacimbiri mbaza miduha turaza kubaha idonido kubirabana nivyiyo ngwara hari n'izindi nkuru ziba zigarukwa ko muraza kugenda amukurikira Ni donindo turaza kugenda turabibabwira ivyuka abashinga amateka bokora bava mu ntara batowemwo nivyokunda kuko ibiro vyabo ngo biba biri mu gisagara ca Bujumbura turaza kubaha donindo ivyo bikaba bivugwa n'umushinga amateka Rwasa Agato akaba narongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi uzu bwa mbere muyikomeye ngaha mu Burundi turaza navyo kubigaruka ko Banywanyi bacu ndabaramukije mwese nanabahikaze mwidonido ryano makuru ngira tunayatangure nyene tubabwira ibyo twababwiye mu mfunyapfunyo tuyatangurire mu ntara ya Rugombo duhejeje ino nkuru turaza no kuza tubabwira inkuru yuko president ndayishimiye yo bagiye gushiraho itegeko rituma amafaranga ahindugwa inoti z'u Burundi zigahindugwa kugira komeshe abanyengeje amafaranga mu mazu yabo tutangurire muri Rugombo igaruka ry'ingwara yakorera abantu babiri bamaze gupfa hamwe n'abandi 25 barwaye nivyo bitigira bimaze kwandikwa by'abagwayi kiza korera mu kiringo kidashika n'indwimwe gusa mu gacimbiri mbaza miduha umutumba rukana muri komine Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero ubwo Burundi ikena ry'amazi meza ryo bari ryo nyanduruko y'iyo ngwara abanyagihugu bo muri komine Rugombo bakaba basaba kuronswa amazi meza ababibonye bavuga ko mu gihe c'indwimwe gusa abantu babiri bamaze gupfa bahitanwe n'ingwara yakorera kwivuriro ryo mu Rugombo abantu bashika 25 nibo bamaze kwandikwa ko baje kwivuza mu kigo kivura ingwara yakorera kuri iryo vuriro nyene amakuru twakuye mu bajejwe intwaro atomora neza ko abo barwayi bakorera baturuka mu gacimbiri mbaza miduha ko kumutumba rukana abantu 16 nibo bamaze gushikanwa kuri ico kigo kivura ingwara yakorera guhera ku munsi wa 6 w'indwi heze abenshi muri bo bakaba bagaragaye kwibimenyetso vy'ingwara yakorera nkuko amakuru ava mu bakorera kwa muganga abimenyesha amakuru ava mu bajejwe intwara amenyesha ko ikena ry'amazi meza ariyo nyanduruko y'ico kiza muri ako gace abanyagihugu bahaba bakaba banywa amazi y'uruzi Rusizi rugabura Burundi hamwe na Kongo yaranira intwaro rusange amakuru ava mu bajejwe intwaro yemeza ko imitumba ya Marambo na Munyika ya mbere nayo nyene ibangamiwe n'ico kiza ishira hamwe ry'abagira neza abaganga batagira imbibe biririko rikora vyinshi kandi rinatanga imiti ku bagwaye ico kimwe no mu gukora amasekeza yo guhimiriza abantu mu miryango yamaze gufatwa n'ico kiza na kuruwa ruje Burundi ntiyicaye ariko iratanga cane muri ico gikogwa co kugwanya ikiza ca iriki ritanga cane muri ico gikogwa co kugwanya ikiza ca korera iryo shira hamwe rikaba ririko rirapompa imiti yica imigera mu miryango na cane cane yamaze gufatwa abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Rugombo baranebagura regidezo ishira hamwe rya leta rijejwe gutanga amatara n'amazi mu Burundi ridashaka gutanga amazi mu miryango umuganga akorera mu ntara ya Cibitoke yemeje ko abantu 49 barwaye korera bamaze kwandikwa mu bavuwe guhera mu kwezi kwa Kigarama 2022 abarwayi 4 barapfuye uko niko yavuze muganga ajejwe amagara y'abantu mu ntara aremeze iyo makuru akagira ko atomora neza ko ico kiza gikunda gutera mu gihe cimvura ahageze kugufashanya ko bajejwe intwaro hamwe n'indongozi zo mu kibano arizera ko bazoshobora gutuza ico ekiza muzindi nkuru ziriko ziravugwa cane mu ntara ya Makamba batunza amapikipiki mu makomine yavugizo na Nyanzarake baridogera barongoye igipolisi muri ayo makomine abatunza amapikipiki aca mahera baragiriza barongoye igipolisi mu makomine yavugizo na Nyanzarake yo mu ntara ya Makamba no mu bumanuko bw'u Burundi kurondera ivyitwazo byose kugira ngo bafate izo pikipiki gutyo babuze imifuko gutyo buzuze imifuko yabo abanyonga amapikipiki aca amafaranga bakorera ku isoko ya Ruganda ni muri komine Vugizo batanga akarorero ka hafi ko burongo y'igipolisi muri komine Vugizo azwi ku izina rya Marino yafashe amapikipiki arenga 60 ku wa kabiri wa 7 intwarane biyamiriza ingufu zakoreshejwe mu gufata ayo mapikipiki bakaniyamiriza kandi amafaranga y'umurengera yatanzwe nk'ibiturire kugira ngo ipikipiki yose irekogwe yaje mu ijoro ry'uwa mbere rishira uwa kabiri yambaye impunzu z'igisivire abari bambaye impunzu z'igipolisi bakikuje isoko ya rubanda niko abo banyonga amapikipiki babonye ingufu zidasanzwe nizo zaranze iryo fatwa ry'amapikipiki umwe ati abapolisi bambaye umwambaro w'igisivire barashwiragiye mu gituro umwe wese impande y'ipikipiki abambaye impuzu z'igipolisi bamaze gushika giturumbuka abo bambaye iza gisivire baciye bacunga bacuranguza abamotare mbere n'abakiriya batwara amapikipiki bamwe mbere barakubiswe cyane niko vyashimangiwe n'ababibonye. Bene amapikipiki baridoga kandi ko amafaranga yegeranyijwe yose yagiye mu mifuko y'uburongoye igipolisi muri komine Vugizo. Ati amapikipiki yafashwe ni muri 70 mweni pikipiki yategerezwa kuri amafaranga hagati y'ibihumbi 50 n'ijana vy'amarundi kandi atagitanse gitanzwe. Niko abo bene amapikipiki bagaragaza akababaro. Umwe mu bajejwe intwaro nawe nyene abona ko bitumvikana impamvu abapolisi begeranye ibiturire bavyegeraniriza uburongoye igipolisi muri komine aho guca ihadabu ryemewe n'amategeko kugira ngo kigega ca leta kibomboke. Amafaranga yegeranijwe ararenga kuri imiliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi niko wajejwe intwaro yavuze. Iryo soko nyene ritomora ko amapikipiki yose yafashwe yegeranyirijwe mu nzu y'uwitwa Abonimana imbere yo kuriha amahera ataca ngombwa na kimwe kirabwe ku ipikipiki yariyo yose. Ivyo bikaba vyaranabaye kandi ku munsi wa gatandatu wa 11 Ntwarante ku mutumba wa Kazira bageni ni mu gice bita Gapipa hafi ya Makamba. Abatunze amapikipiki mu makomine yavugizo na Nyanzarake baridogera barongoye igipolisi muri ayo makomine. Abatunze amapikipiki aca mahera bakaba baragiriza barongoye igipolisi mu makomine yavugizo na Nyanzarake yo mu ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi kurondera ivyitwazo byose kugira ngo bafate izo pikipiki gutyo buzuze imifuko yabo. Ayo namwe mu makuru yavugwa kubirabana nabo bagenda baraca amafaranga abanyonga amapikipiki ariko bakishirira mu mifuko yabo. Tugaruke kuri irya nkuru nakubwiye ko president ayishimiye agabisha ko hashobora gukogwa inoti nshasha kugira akomeshe abanyegeje mu mazu yabo amafaranga bivye. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko ashobora gufata ingingo ko hakogwa inoti nshasha. Varisito Ndayishimiye akamenyesha ko azoba bikoze mu ntumbero yo kugira komeshe akarwi k'abantu. Avuga ko batarenga 100 bapfukamye igihugu mu nda batoya amafaranga y'umurengera mu ibanki nkuru y'igihugu BRB maze baca bayabika mu mazu yabo. Ku bwa president Ndayishimiye ngo ibituma agaciro k'ifaranga ry'u Burundi gakomeza gutituka n'ubukene bukiyongera. Amashirahamwe amwamwe yigenga akunda gukebura leta ko uko yokora mu gisata c'ubutunzi abona ko nyabuna hategerezwa gushigwaho imigambi yo kwiteza imbere kuresha abarwiza tunga mva makungu kugira ifaranga ry'u Burundi ryongere kuduza agaciro. Izo ni zimwe mu nkuru zari zigezweho zavugwa cyane ariko nanone mu kuyasozera reka ndababwire nino nkuru ku byavuzwe n'umushingamateka Honorable Ndagwasa Agato. Ivyuko abashingamateka bakora bava mu ntara batowemwo nivyo kunda kuko ibiro vyabo biri Bujumbura bivurwa na Gato Rwasa. Ivyo gusaba abashinga amateka ngo bakore bava mu ntara batowemwo ntibikunda kuko ibiro vyabo biri mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo vyashikirijwe n'umushinga amateka akaba n'umukuru w'umugambwe CNR agatorwa sigihe hariko hayimbazwa kuri uyu w'Imana isabukuru ry'imyaka 4 umugambwe CNR wemewe gukorera ku mugaragaro mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aherutse kwidogera abashinga amateka ko bataduga kuraba abanyagihugu babatoye. Agatorwa savuga ko kugira ivyo bikunde bosaba kubakigwa ibiro mu ntara bavukamwo nkuko biri mu zindi nzego. Agatorwasa ati ejo bundi hari ijambo numvise ngo abashinga amateka nituriko turafasha abashinga amateka twimukiye Bujumbura none tujehe none inama nshinga amateka ninkorera Bujumbura si icicaro cayo kiri naho twoba dukomeye nk'amabuye na muntu yogira urugendo rwo kuva igiteranyi azi Bujumbura kabiri gatatu munwe ngo abe yosubira ko na kabiri nivyo kunda. Mushinga amateka agatorwa sasa ba leta nyabona ko yobubakira ibiro byo gukoreramwo mu ntara bavukamwo nk'uko bisanzwe biri mu zindi nzego za leta. Uwo arongoye uwo yatowe mu ntara ya Ngozi mu bashinga amateka bo mu mugambwe seneri yagize ati Genos abaje n'icubahiro mukuru w'igihugu na leta yiwe buri izindi nzego zigize igihugu ni ukuvuga urwego rw'intwaro urwego rw'ubutungane bafise ibisata hirya no hino mu gihugu wenda natwe ni batworohereze iyo nama nshinga amateka batwugururire canke batwubakira ibiro mu ntara zose bashiremwo n'abarundi binyerebutsi bafashanya n'abashinga amateka kwegeranya ivyo vyiyumviro hanyuma babizanire leta ivyo bivugwa na gatorwa sabanywanye bacu ingaha dusozere ya makuru yaragezweho bifuza kurajwa mu mbere bashikirwa na makuru n'ibikanero bwene nkibu rafyonda kuri subscribe maze twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere ano makuru turayegeranya mu binyamakuru biba vyagiye biratangazwa ayo twavanye mu masoko yacu atandukanye n'ibindi byinshi babivugwa mwese rero nk'abanyenguruka ko mubana natwe ibihe byiza nivyo ndabipfurije mwese aho muherereye.